Ngapa nide ide and you are gam and we wego hapa.
I say.
Ngapa nide ide na
uko kwa ngapa uko na
uko na ndipa ande njugo.
Alafu unajua nakulianga wapi kwa allowances.
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 Lanzi mabuda.
You are me. Traveling.
Na mimi unanibaya hiyo lunch leo.
Hiyo jamaa.